Be encouraged by the following testimonies. For every testimony is a key that unlocks someone else's prison. Psalm chapter 66 verse 16 says, "Come and listen, all you who fear God, and I'll tell you what He has done for me."
Wajita masiku ambuyo. Ineo, ndina za nyamuga, ndikubila kusiku, nitaweluka ako, nazapita kubati time. Nitaapita kubati time kujazi, nazapita kuticha past 5. Mungu wakunduza kutu nyamuge banuba, ubile kujiramu alikufuna kwa kukile nchiru. Ndiye ndikuta, ineo izi nchiru zimezima kukile ndine, ntukuzimu, nazagana. Kumano ndini nkati munga na mchano, nazapita kukute nzanga wina wakia kundiko kwa kuta se, ineo ndi ndi mafute na agiri kufuna kufolo kuzeli, muna mtandizeku. Ndiye nazamba kumpelekeza, nazapita kukuti, mamai, mamu umwevu, nazapita kutafika kujiramu alikuchi. Ndiye ntakambira na nae, ntakambira nae, ntakambira nae, mungu jada pita nalabeze kakutiloze alaundi basiki 6 ya usiku. Ndeno usiku ja usobano nazakaliza ndadaba asababa ndibile ndibile kunyumba. Kumano nalabeze kakutin ndikunyamu la pazi yanga ndibile rogu ndukuganika. Kumano ndikanyamu la pazi yanga ndukuyanga na kujinamu alikusika kuja. Nwabeze kanduenda mungu. Ndene ni mata haia. Muna mwake ineo chinpejiji inesu bivezi. Ndene nazwa kutambuye chila njimene mungufuna. Kumano mosa daya ntawi ineni namuna mungu wa kukala mungu. Anandida kuisa ineo, ndida choka kutupi, kumene nduguzone ya ndugu ima mali. Ndende ndu mazibuza kutia mbuhi, tauna nangonsua mina hali pansika bano, azindu ona ineo ndiri mali. Kote anduwa zona ngatija, nandu na nite ngangani ndani, akuti, digila jimeni, uungo na jimeni ufuna dijite. Ndeno, nazabisika kuti ndiri mali ili muja, kumano sini mazibisa kuta, zite kabwanji, ndibeseke ndiri mali ili umumu. Kumano, ndinazamu una mungu wanga kujokila kumusika kunko, ndini nazari sila kumuko dola kuma sama ndianga. Nda muko dola sama ndianga. Ndini nazari kuti, nda ambano soba nutubianga kuiva kunjenje mina, mene ni mava nutubianga matuga zimaginiro. Zindeli zimaginiro zitazinangu ndizungu ya tubianga yose, ndukumaenda misika muji. Ndeno ndikulowa masika muja zinaweza kuti akunditenga ndikulowa mushoko muja ndeni kafusa kuti ambuyenda lo mushoko muno akakuda kandiona muno mesa ziti ndikuba ai usadandaue tangona chimenchi zichitika ndeza nabisika kuti inenda ngoima mushoko muja kumano ndamba kuona nusovano zitumwa ndi njoka zosiyana siyana ndeno ndati she zinthu izi bwanji akuti ya ndikufuna uone ndeno zitumwa zijezi zimapezeka kuti zimasanduka njoka kumaso makoswe ndeno zitumwa zijazi zimapezeka kuti munthu akamabwera kandi pashopu paja zimamuona mina limpaka ndi mkati momwe mundipesesa haleluya yeah. Ndeno pachimene chijaji amapindu aposo mu zinthu zina ndeno chilachike chimene chachi nazachoka mu mushopu muja ndikuenda munsewu nditazaima pakati pa tala wachinamwaluu ndinazaona aziprofet anthu ena opemphera of course sindi kutchula komano anthu amene wawa naona kuenda ndi mitu akuchita kujowa kwa akuenda ndiche mprofeti inamene nimamuona kumamuona kundu yakuenda ndi mutu iziteka bwanji ndeno zinazapisa kuti ndili mmene mujamu ndinazamba makinidwa cha kukoka zijani ziwanda zimene iwo amatha kuenda nazo mapezeka kuti anthu ena momuti akhale ndi diso mmene amaso amene amakhale mu mapezeka kuti aindidiso imozi koma ili pampumiwa ndeni matishe zinthu izi ndezi kukhapa ndezi nazapezeka kuti makinidwa cha akukoka mu mphamvu zimene amagwisa ntchito ndezi ndikama akoka mphamvu zija zimapezeka kuti iwo kuti asanduke chinthu china chake amakanika amangoona ngati wina yesa kuona ndi pambala mbanda kuona kuwala ambezeka kulika athawa ndeno ndili ngati mmoja ndi patala kumpaja nazaona galimoto foji nina yake ikuchokera ikumapitoko ndeno nditayanganisisa galimoto ija pamene sopa kutubi nayona galimoto kuti kubwera yoyo ya mtundu wa black komano itayandikira pafupi ndinamuona mumphamena nali mkati yoyo ineni nakhumudwa ndino ntayanga nisisa gali mondo echa ndinazaona kuti matera aja si matera amene timaona kutupi anali mitu ya anthu mitu ya zinkhalamba iwili inaluhu ya anachichepere inali kumbuyoko ndino ndinayangana mkati muja ndikuona mu engine engine chakumene inali mitima ya anthu yopyola 20 mitima mini mitima itangondanga na ndani ndi nawerenga pa ntunda kukhapa nawerenga ku mitima inali 20 ndi ndatichi kuteko zinthu zinchoncho akuti ndikufuna kuoni ndinazana zapezeka kuti ginito ija ndinayamba kumukoka munthu ucha nazapezeka kuti ineyo ndanyamuka ndakamatika pa engine pacha ndinda apo useza kuti ineyo ndagonja nangoti yayi akuyeta mmene ufuna zinapezeka kuti driver ucha anazapanga reverse garimoto ija ineyo ndikubwerera zimene zinthu zoti garimoto ndiye machitika kuthupi sindikuzwa kuti ngati anthu amandiona kuthupi kumano garimoto ima chilika kutubi napeseka kuti garimoto icha yangoima mosadziwika bwino magarimoto ena ndikuima ndikumayimba mauhuta ndeno munthu cha namenye aluvese ndikubwerera ndikuyamba kuthawa ndeno kinito cha napeseka kuti ineyo munthu cha sina ntani sina mukoki nde pamene pachapa ndinazayamba kulowa mmusika mwinimwini muja nde ndalowa musika muja nazaona makuswe kumano ineyo ndinakumudwa makuswe yowo atayamba kundionesa chenicheni kuti awa si makuswe ndi anayi anthu ndiyana ndionesa kuti mayi wamuna mwana wake analandidwa samabereka mwana wake ndiyoyo ali khosi yakugwira ntchito munjira momomomo ndinati oo chabwino ndinzaitika memba japo maweze kuti ndimaonabe zinthu zoopsa zokhazokha moti zina zinandipa samantha ndinaganiza kuti basi ineyo ndingotani ndingochoka ndipite ku nyumba basi izozo ndingozithawa ndezina zapezeka kuti ndayambano tsopano kuyenda nditayamba kuyenda nditawoloka tala nazaona azibambo 5 akundisatira kumbuyo kwanga izizi kuthupi kwenekwene ndithu akundisatira ndine ndaona kuti movement imene ikubwera ndi ambiri akundisatira ine nazamba kuyenda mwachangu ndili mkati moyenda muchenene mada ndithawe ndikafike kwathu koma zina zapezeka kuti ndalowa mumpanda munomo usiku imene ili chama 27 usiku ndena zapezeka ndalowa mumpanda munomo ndikupembeza ndikupembeza pamene ndimaona bada chilichonse chimene ine nganyamula kuyambira ziwanda zosiyanasiyana maginito aja zonse nazazisiya kusogolo kuku ndeno ndinazanyamuka ndikubwerera ndikubwerera ukoko pamene makumbuka kuti I think mumpanda mucha naona profeti atakhalapo ndiye amene aprofeti anakhalapo kumano mmene ndinabwera ukuku sinaoneko munthu inaliyense mpaka na nyamwa zimene ndinali nazo ndikubwerera ku nyumba ndeno zitachitika zimene zizi wiki yatha ya profeti akupembezera kutsogoloku anazayankhula mawu kuti wina yese akwezeke dzanja yake mwamba ndikufuna mulandire iniyo maginito oti pena paliponse pamene mungaende muzika mata ziwanda zosiyanasiyana komanso mashopu ena sakugwirisa ntchito zinthu zimene timaziona kuthupizi ndi ziwanda komanso zithumwa pofuna kupindwa munjira ina yake chinthu chimene chachinachitika ineyo ndikukoko ndimangopa dzanja langa ya manjayi kugwedera komanso mosonyeza kuti mphamvu zina zake zikundigwereza dzanja langa iyi ndeno chinthu chachitachitikano saturday yomwe nditachoka nazapita kwa nzanga wina wake amene amapemphera mpingo wina wake ndeno munthu nditakumana naye anandiuza kuti aseti nyamuke ndikufuna ndikungokupemphako kuti ineyo tinthawi nake ndimapemphera ndi kagulu kena kake pamalo pena pake ndeno pamene papa tikufuna tinyamuke limozi tipite limozi ndiye ndinafunsa ambuye kuti mukundilola ine ndinyamuke ndipite nawo kumalo kumeneko ndamene inali cha ma 6:30 ndeno mulungu anandilola kuti nyamuka ndalola kuti ukafike kumenekoko nditanyamukano tsopano ndikukafika kumalo koko of course kuti tilowe mkatimo panali timapokoso toti ineyo ndisalowe gadi apamepo amene akuti ayi wesi ukuyenera kulowa papa ayi amene anavomezedwa kuti akhuza kulowa kunoko ndi nyamata uyo amene tikuziwosatiwe iyo ya ndiyenuyi mulungupe komabe mukaziwa kuti mulungu akakha kumbali yako chilichonse chimatheka zinapezeka kuti munthu uja anagonjabe mpakana ndinalowa nde nditalowa mkati muja munthu yoyo amene ndinali nayo akamapemphera ndi anthuwo sanapangepo healing and deliverance kumalo kumene kuku ndeno anati lero litikha ndi sevisi ya mtengo wapatali sevisi tikha ndi healing and deliverance amen izizi siku uzimu sikulota komano ndikuthupi ndeno ali mkati mopemphera muja mwausayimikani manja apangani chakuti chakuti tengani dzanja la manja muike pa mtima pangani izizi iye uja anazabwera kuzandinong'onezera mkhutu kuti ase ndikufuna upange healing and deliverance ndikuti ineyo akuti nde ineyo ndinamfunsaso mulungu pompo mmazwa mulungu wathu nthawi zambiri amakonda kuti yankhalo pompo pomposo sizimatengeranso kuti tichite kupanga cha mtundu chani mulungu nditamfunsa anati ndalola ndinipanga chimene chocho koma ineyo ndinazadabwisika ndikupemphera ndi anthu healing and deliverance kuchitika mopsa ngati mmene zimakhalira panopa ndeno munthu uja anazadabwa kuti asauli ndi mphamvu ndeno ineyo sinafune kumuyankha komano ndimapitiriza chimene anafotokoza chichi ndeno zinapezeka kuti anthu sakumvesesa ango mamote azimba mamushi mina maimba nafika basa ezoti ndukungo ima ndukukira munjuno mundukumaya ngana kuti nyamata wa itima muziwa kumano mbafu zimene zizi ziteka banji mwabesika kuti ine kungo figa hapa laini andui ndukungo imi kazanja chonchu ina isi kubesika kutu wakua ndukumabe mpira na ndukumani forokoze ya uyu forokoze ndikama forokoze ya ndukumaye ndukumafo meza kutu oe unena disona ezi isi nandichitikira hapo ee mwendo ude suna ambike ya hau zina ambikati mnjira emene haa maswa nga ine kusaona zina ambikati mene kuforokoze ya ndipange banji ndena ngoto kuti weo ungo kubia mungu mungu waka zalola uzapeseka pa maroba mene iweo madaliswa kuna china ningo limpaswa kuna ilo simiana kukunzea mungu izadan izajitika zijajitika zimezi jazi zinazapeseka kuti tachoka kumene kuchaku kuna lichama A to C tunazachoka kumene kuchaku malo kucha mungu kucha napita kwao mama wakuta acha sandi ndita pita kwa muna mungu nampeza atadwa likakopsha amini mabimina nae ucha amina nitenga kumalo kucha ndi mungu kucha kutuwa likakucha amakanika kuyenda antuota majira kwenye mwa kuchipinda nukusiba situ mkuti basi kakuti pakwira mungu kuta mwoni ndi niyo mungu ananduza kuti kwenye upite kunyumba ukatenge mazodalisa ndita zungu ya kunyumba kucha ukatenge mazodalisa ndi nazamfusa kuti mazia hoko za kuma ndi anka kuti ea ndiko za kuma ndi nangoto osha kumatsiko kama nase kuisa ukama kucha ndi kumwesa mazaja na mwesa mazaja mungu kucha zanazote kukulipo gona bacha wafumburu kapo wamba kuyankula sentu zosa karabini kwa mba chapa hata fika kuyankula zonsezi ja ninazamuza kuti munguso wa kukufuna iweo ainawe jolinga nijifaya gana kulula kuti uwe zidani zi zijidiki nita foto kwa zana zimezi ja zina isi kina angada pila kuchalichi anaka foto kuza zimini zina jidi koko kuti na ini nyamata ino wagi zina jidi kezi ndi hapusa kumini kukwana muza kuti uka muze nyamata yo hapu hili kuchalichi kunungu mungu wiki ya mao malina wiki inoi ndeno namuza kuti mungu saa kundirani saa kundura kuti nizabe zeke kumini huku ndesi kulina na kuila suni ndikumandi bembezera kuti aseo kuswa jani kutile kwenye fwe ndukuse chungamu hapusa ifeo ndizote ano inti ngati hii alibe ndeji meneji kufunika iweo ukakangu pita sipakata suwiki su iweo akakusanko kwa kautsari ya kwa profeta mine wao ndeta yoyo kunama sizidani zi siziteka ndeno zitajika zimezi jazema ninyenge yabe munjira umu amwini hali lulinda kuza tsiku kuti tipite kuchari chukuku ase inendo kukuza chungamu inendo manganina magulua wawa kumabusa tuwa nwe tingati ya libi ndipo ama isowa yora kapezeka kaku kweza udindo yoga kautsata kwa profile vabe kutika yoyendo wa chichepele kandija jani namuza kuti sizingarani sizingateki mpaka nanita mforo kuzia zimezi jazi ndi kulimbi sana ya mwina mbalina ndi mbalina ane akuti inendo kuza tsiku ndizapezeke bajani paarena wopo nipamene leroli ni maguma ndia kufiri ya pamina marula so mungu kuti ndipezeke kusokuro kuna. Amen.
Amen.
Mwakwa mbili mbali wangazi kumwakwa mbili mwana watu wapa arena wampanga arena kuti aka ena kaka mzue kuti kuziko kulichani koli antu saya mkuliwa azibusa angu chita manyazi kuyankula as prophet as bishop saya mkuliwa sanambe ambapo makutu chambile kwenye kutie sanaone po kato kuma pa arena wangono ngono kani kumofunika dambesera ama funa antu kukubilika ndio mvera usamupatikize ukamupatikiza olo upempera zaka sanga bwene fatiwe ndio kongola sabwene fatiwe ndio kusukuru kwa mbi sabwene fatiwe kwa nuseko zake ndiza chisuwa zio kachoka sabwene fatiwe nyima yakwa ndia ya zo semomu ukuzina amiza imeo ndi zako ime zako alime na uze chito zimezo mungu ama mwela paka yanga na pantima pako pali bino ndi nyumbai iye akakale mbene fai jikachiswa kwa adani huu tango mwle mekeza mungu wakule mekeze bas natokoza kwa mbili upange jindrichi upange mungu inu yondi amene muta andipange kundikali ndizina waso vano inu yondi amene muta andipange kundikali ndibanja alabu ino osa ati ine ndikufuna banja alabu ino inu yondi amene muta andipange kundine nchito yikali ya jani ine ndikukonda ni inu faizi ndeka sindizani zi tambese na nikuti amangu na kati makuti weyo lero lero niku kawalisa lero mufa antwa mbili lero mpamano parupapa antwa mbili pari ndi kukhala kwake tamuze neba
neba
sandekezi